Mwese muriko muradukurikira turabaramukije twongera tubaha nikaze mu kiganiro intwaro nziza ikiganiro mutegurwa n'igisata cha kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano nkuko twatugize imisi tubashikiriza mu biganiro byacu twaragendeye intara ya Gitega hariya ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi tukaba twaraganiriye n'abajeje intwaro bo muri iyo ntara aho batumenyesheje ko bari ku kivi kandi ko babandanya gutunganiriza abene gihugu mu kubandanya gutsimbataza intwaro ibereye Manirambo na Vena buramatari w'intara ya Gitega ati twama turiko turahimiriza abajeje intwaro biciye mu nyigisho ibijanye no gukunda igihugu no kugikorera aho agahamagarira indongozi kuba imboneza zabo barongoye
muri rusange ibijanye n'intwaro ibereye navuga yuko ari byiza naho nyene atawuvuga ngo birirade kuko bacheje intwaro bacane cyane nibo babwirizwa guhagarara iyo ntwaro ibereye hari aho usanga babikora neza abandi bakabikora neza cyane abandi bakabikora kuba yabaye cyane abandi nabo bakabikora nabi ariko rero abakoze nabi kenshi na kenshi tugerageza kubigizayo na cyane cyane dukunze kubabona hariya mu mitumba ukabona yuko abenegihugu bidogera cyane aho mitumba mu minsi yahera baridogera mu nzandiko ndangamuntu n'ahandi ariko turi nka Gitega twaba dutegura kenshi ibiganiro bisaba abantu guhinduka tugakoranya abajeje intwaro kwabo cyangwa tugakoranya abo mu bisata ndangamuntu kwabo tubigisha nyine ibijanye no gukunda igihugu no kuyikorera no kwitangira bene gihugu kandi nk'ukuri turashima ko hariho ikintu cyahindutse buke buke turashima yuko ibintu bigenda neza rero naho dushima tugumiza ko duhanura kukubera hariho umuntu ingeso yashobora kwirarika ukazibona yasubiye kugaruka twifuza yuko by'ukuri makomine yose abenegihugu babaho neza bagatunganirizwa neza ni naho bashobora gukora imigambi yabo batuje tugashobora gushyira kuri rya terambere twifuza ndetse tugahamagarira abantu bose bafise amaparcele ngaha mu gisagara cya Gitega kuko hariho abantu babonye igisagara kibaye umugwa mukuru wa politiki baca baza kugura amaparcele babika ndetse tubatera akamo yuko amaparcele baguze ari kugira ngo bayubake bateze imbere igisagara ntibatume ahubwo abari bo usanga bazi iterambere ugasanga umuntu yaguze ahantu haniniya cyane yaciye hareka n'ishyamba yabuca abandi basi yuko bavuma bahagura abantu bakahubaka ugasanga yahikwegeye ko ugabye kunata mugambi uboneka afise abarone baduteza inyuma terakamo ndetse yuko vuba bwango boheza bakaza bakarangura umugambi baba barategekanije gukorera aho hantu baguze mu ntumbero yuko batosubiza inyuma iterambere ahubwo by'ukuri bumve ko babwiza rwinshi baterereye bazana ibitahe kugira ngo duteze imbere intara umugwa mukuru si uw'intara ni uw'igihugu umugwa mukuru ni uw'igihugu kuvuga umurundi wese yari hose mu ntara zitandukanye tugira tuti karibu utse uzana umutahe hanyuma twubake igihugu cyacu rero turizeye yuko muri kazoza ka hafi na ka kure tutera tubandanya dutera imbere n'inyubakwa z'iterambere rusange nyinshi tubona yuko zizazirubakwa bukebuke imitumba ariko harakorwa ibikorwa bitandukanye kandi navuze ko ari bakora neza cyane n'abakora ibayabaye nawe usanga byaragoye rero itumba ahantu usanga by'ukuri abajije intwaro cyane cyane umukuru w'umutumba aba akerebutse agaheza akabona ati aha ku mutumba iwanjye turakenye ibito twovyikorera reka dusabe umusitanteri adufashe nk'ivyo tushobora kwirondera isima be n'amatuyo ibindi abanyagihugu bakavyikorera mumitumba myinshi hariho ababikora singa muri komine Gitega gusa no mu yandi makomine bariho mugabo hariho n'ahandi usanga hariho abantu umenga nibasi ndabibazwa muri ico gihugu ico usanga umutumba utateye imbere nk'uko iyindi mitumba iriko iratera imbere ariko rero dutera intege cyane cyane abo bitanga cyane dusaba n'abandi gukerebuka kubera gutora indongozi ubwirizwa kuba imboneza ukabonera abenegihugu urongowe ukabashyira ku kivi kugira ngo bashobore gukora mu byo bo nyine bishoboreye hanyuma ukabasabira ubufasha ku byo badashoboye kandi turashima ko hatari hake bigenda neza
hakaba rero hari abajeje intwaro bafashe inkankama ibyo basabwa n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru ciza Francois ni umukuru w'umutumba wa Nyabututsi Rirare umutumba uri muri komine Gitega mu ntara ya Gitega akaba ari umwe mu bakuru b'imitumba bo muri iyo ntara yashoboye gukora ibikorwa by'iterambere mu kubandanya gutsimbataza intwari ibereye aha twovuga nk'ibito bashoboye kubaka aho abenegihugu bashobora kuvoma bakaba barashoboye no kubaka ingoro y'umutumba bakayishyiramo n'ibikoresho bitandukanye n'ibindi n'ibindi
mu bisanzwe jewe naje kwitoza mu kuru bw'umutumba mu mwaka w'2015 kandi bampaye amajwi menshi cyane ubwa nuguwe uwa kabiri arose inusu y'amajwi narose mu by'ukuri nabwiye abenegihugu yuko jewe nje tugiye dukorane nabo cyane cyane bijyanye n'iterambere umutekano kamugabo kandi ahanini no guhindura ibyiyumviro tureke kugendera mu bya byumviro bya kera tumere nk'abahindura ibyiyumviro tuzatuje gutera imbere ibyo bintu bitatu rero narabikoze nk'ibijyanye rero n'iterambere nagwa ndabwiye yuko jewe kuva ntambwe twari umutumba ndamaze kubaka ibito bishika 12 dukoranye n'abenegihugu muri wa mwumvikano nyine turakora ihugwa rusange tukarondera agasima tukarondera ibyangenerwa byose twebwe nyene ngaha tumaze kubaka ibito 12 nk'uko muja kubibona hanyuma kandi twarashoboye kugura ikibanza twibakiramo ingoro y'umutumba turagura ikibanza twongera turubaka nk'uko muza kubibona n'ingoro nyine turayishyiramo ibyangombwa intebe zose gushaka kwisa dufise amaplastike twiguriye atamfashanyo agera ku 52 ariko kandi hari kibuga ahantu gacimbira kitwa Mwumba hari kibuga twikoreye abana bakinira ku mupira kumbe ni mwaro nk'acyo kubashika amata ukibona twayikoze ibikorwa rusange uno munsi abanyagihugu bose cy'ukuri barihaya iyo abantu bari kubahakinira barabishima gose si nibyo gusa twashoboye no gutarura n'ibiraro ibiraro bishika twamaze gutarura ibiraro bishika kuri 4 n'amabarabara y'imigendera tumaze guca ashika ku mabarabara 6 y'imigendera nibe hanyuma rero nk'uko mwabonye ko twashize ngaha ku murima uyu murima nawe mwabonye ngaha hanye aho umukuru w'igihugu avugiye ati yamara nzoshima ko inzara yaheze ariko ibi vyatsi byose bitaribwa mwabihinduye ibiribwa anavuga ati amatongo ya leta hari amatongo ya leta abanywi bayarime indya ziboneke jewe bavuze rimwe nca numva nk'icuri jana naciye mfata iya mbere niho ngaha mubona aha twatanguye kurima ngaha dufise umugambi wo gutera ikawa mugabo ca tugira ingorane ca tubura imbuto yo gutera ikawa nico gituma mwabonye hamwe hari ikawa ahandi hatari ikawa itongo ryose mwabonye twayiteganije kuyitera ikawa y'umutumba kandi abenegihugu babikora babinezerere kuko barazi yuko iyi kawa izoza gufasha abo mugambo kurindira kubera tutari bwaronke imbuto twabonje turahanda mu bikorwa rusange twaje tubwira abanyagihugu bati be murarima mu kurindira ko ikawa iboneka nicyo gituma mubona ari abagiye barashyiramwo iki bashyiramwo ibitekwa
Mutimbega none abenegihugu bo kuri uwo mutumba wa Nyabututsi bakira gute ivyo koba vyose vyiterambere vyaranguwe.
Ahandi hose uko araba usanga amazi akenye ariko barari ariko twebwe twadufise amazi menshi turi n'ibyishimo byinshi kwe. Umba nimba tugomba kumesa amazi canke yo kunwa nta ngorane. Turashima kwe amazi ariho turi kwica. Je nka jewe na Jino tuva makwa kiriya gito urumva twaratonda turi benshi kacho usanga ho masaha moya niho tukiri ariko kuva batuzanye ikiki masaha twese uje apo ateravoma ateraduka nta numwe yirirwa aratonda canke twirwa ngo tuko turagwanira ngo tuko turatonda amazi uje wese ateravoma aduka uje ngaha agasanga hari abantu acamanuka hari yepfo amakacha ko makacha du bekwe mu bisanzwe mu bintu by'amazi nta ngorane tugashimira.
Aya mazi twaroze kwere n'ibyishimo byinshi ni ingufu z'abenegihugu zakoze dukoranye n'abatware nyene baratugiye imbere mu kuturonderera iby'abanyagihugu tutaba dufise bagenda kudodora bakadufasha natwe tugatanga ingufu. Twebwe kumva z'uko natwe abatware bacu badufata neza natwe abenegihugu tutageza kubagamburukira. Twebwajeje intwaro b'iwacu kwere tutiriwe turabarenganya n'abantu bafata iya mbere uvuze rimwe bumva gatanu ni ukuvuga umwana gihugu wese bamutunganiza ku rugero rw'uwiwe barengana. We mu minsi heze twaratubona abantu ugiye kubasaba ijambo bavuga ngo azana amazi y'ikaramu nubwo twebwe abatwari dufise ubu bama bayifite usanga bayifise ngaha mu gashati ugiye ijambo kwari batera bagutunganiriza ntibakubwira ngo genda ugura urupapuro usanga impapuro bazifitiye nta n'ikintu na kimwe bagusaba.
Ivyaranguwe kuri uwo mutumba si ivyo gusa mu ntumbero yo guteza imbere uwo mutumba kandi bakaba barashoboye no kurondera amamashini abarira mu ntumbero yuko abenegihugu bo kuri uwo mutumba bashobora kuronka aho biga umwuga wo kubarira.
Hanyuma rero mu bindi bintu bishobora kuba byarakozwe cyane twebwe turafise imashini zo gushona zishika ku mashini 16 aya turafise abantu biga gushona twaciye turonka mbere n'uwashaka umuntu yaje atembera hanyuma baramwiganira ibikorwa dukora acembera dushigikira na muntu yitwa Ephraime arongoye ishyirahamwe ryitwa Together for Development birashoboka acyanezerwa cyane acyadufasha atura dudodora turonka imashini 16. Uwo mwaka weze twarasohoye abana 17 bize gushona kutoka turi gishandi 15 mu kwezi dutanguye n'abanyabarasohoka. Ni ivyo muri rusangi ahanini ni ivyo navuga muri rusangi bijanye n'iterambere tugeze ko ngaha uno munsi ku mutumba. Abanyagihugu kandi baravyishimira no mu mutwe wana ko abantu bagiye barahinduka ngo twabibasabye. Noke ngo kiraca n'abenegihugu banje kuko barumva kandi baratahura.
Uwo mukuru w'umutumba akaba adatamba yirorera abo basanzwe bafashanya mu kurongora uwo mutumba bakaba bakorana neza mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama.
Ego me harabayihimiriza cyaturondira ko twakwiteza imbere cyaturagira ujya magambe yo kurima ikawa kugira ngo ze turonke icyo dufasha mu minsi iza kigafasha n'abenegihugu bacu. Ego baravyitaho n'ikimenya amenya urabona ko twubatse ingoro y'umutumba atanteyano zirimo komine yaduhaye amabati gusa ibisige twari ngunganije parasera turayirondera turagura yagiye namwe ko twageze umugambi wo guterika turabasangayo no ngaha bakaza ndetse umukuru w'umutumba wacu abafise hari igihe aziragira inama kuducimbire inama zo mu gatondo kenshi izo nama iyo zabaye umuntu afise ikibazo cyatugaye tumutunganirije hama umunsi usanzwe uzwi wo kwakira abenegihugu cyane ku munsi wa kane ngiyo habonetse umuntu atwitura kuwa kane hataragira turamusanga muri we tukamutunganiriza.
Mu bisanzwe ntibyoroshye ariko ugerageza kwitanga ukitangira abenegihugu nyene nk'uko baba wagiye kwitoza ubona yuko uzobishobora uragerageza naho bitamworohereza ariko uragerageza. Intambamyi dukunda guhura nazo niyo hagize nk'abantu batata mu ijoro urumva uri umukenyezi mu rugo kuvyuka ujya gutabara mu ijoro urumva ko ari ngorane izo ngorane zirakunda kudushyikira katugora jewe nukuri akamono batera nka jewe ndi umukenyezi naje sinagiye mu nziko no bishobora ariko bivanye n'ukuntu ugenda uritanga akama jewe numva no batera nuko bokuyumva yuko natwe abakenyezi dushoboye bakaza baraje imbere kugira ngo nyene baze baraserukira bene gihugu mu bintu bijanye n'impanuro keshi nasanze abakenyezi barumvirwa cyane gusumba n'abagabo jewe notera kamo abandi bakenyezi bari ku yindi mitumba bumva bataruguruka icyo nabatera kwa kamo bumve yuko abakenyezi dushoboye mu bintu by'iterambere na cyane cyane mu bintu dusanzwe dukoresha isuka twebwe abakenyezi nubatera kamo ko boje imbere nukuri natwe ubu turashoboye kuko mu bintu bijyanye n'iterambere ubu unye mu migambi tugenda tuza turakora turabona yuko abakenyezi natwebwe turagerageza kandi turabishoboye ego bo kwiyumva yuko nabone bo na cyane cyane mbere bakitoza
buramatari w'intara ya Gitega atera akamo abene gihugu bose arongoye kwitabira ibikorwa by'iterambere na cyane cyane mu kwijukira kurima twa turima to muci
akamo dutera abene gihugu no kubwa mbere twamenyesha ubwo iterambere nasinzira no kuguma ku bikorwa kandi umuntu cyo kwari kuratera imbere usanga afise imigambi myinshi ku buryo maze naho uwo murondera bikugora ku muronga kuko umwanya wose yamara iko arakora ntarigaranjako reka nta n'ububare yirirwako ahubwo umutwe we harimo imigambi yo guteza imbere urugo rwiwe dutera kamura babine yungwe bose yuko by'ukuri boja kubikogwa hanyuma bahageza umwimbu na cyane cyane umugabo bakaba bafise imigambi bariko barakora kuko mu ngendo turiko turakora ubu mu makomine twigisha abenegihugu ibijanye no kwijukira amabanki n'amashyirahamwe yo kuzigana no kuguranana no gukora imigambi kugira ngo abantu babashe kwiteza imbere biragaragara ariko mu benegihugu ata migambi iriyo cyo gituma tubasaba tuti yamare umugabo yamye apfana imigambi kuva na kera nari nta mugabo ashobora kubaho adafise umugambi ubwo ntaba ari umugabo mu rugo nta rugo ushobora kubaho udafise umugambi wo kwiteza imbere tubasaba yuko umwe wese ahari atunganye umugambi akarondera ingene uburyo iyo bushobora kuva ahandi ndetse turahimiriza yuko babwirizwa no kuja muri amashyirahamwe uzegana no kuguranana cyangwa mu mabanki bakurugurura amakonti kugira ngo y'amafaranga ari mu nkono hariya mu nzu bayakureyo aje mu bigega byabigenewe kubika kugira ngo nimba adakeneye kuyakoresha abayakeneye bashobore kuyakoresha hanyuma bagwize umwimbu nawe kandi ashobore ku rero turanasaba abarimyi cyane cyane ubu twindiga igihe cyinshi turazi ko bariko baritunganya turazi yuko mu gihugu cyacu twashyize imbere ibikorwa ibihe byose haba mu ci haba mu mvura dusaba abantu bose bafise ahantu ho kurima hasanzwe yegereye amazi yuko twitunganya tukarima kugira ngo turonke umwimbu no muci ariko na cyane cyane twongere dukebure muci dukunze kuvuga ko dufise umwimbu ugane usanga abenegihugu turiko dufungura nabi ukabona ko dufise ibiharage dufise ibigori dufise imyumbati ibijumbu kameka birahagije tukibagira ko dukeneye imboga tukibagira ko dukeneye akanyama kugira ngo dushobore kuronka za fungurwa zikwiye kandi zikwije muri za ngaburo zitatu dusaba by'ukuri yuko abenegihugu bicukira kurima imboga be n'ivyamwa kuko turabona yuko ari ikintu abantu tutashyira mu myitwarariko kugira ngo bijya dufise tubisahirize izo zindi ngaburo dushobore kugira amagara meza na cyane cyane abana dushyize imbere cyane cyane abana bagisamwa mu nda n'abamaze kuvuka kugira ngo dushobore gutegura ingaburo zibereye abo bana na cyane cyane tubakurikirane muri ya minsi igihumbi tubwiriza gukurikirana neza yuko umwana yaronse ingaburo kuva akiri mu mbanyi gushika akwize iminsi igihumbi avutse. Rero turasaba yuko twese twava hasi tugakora hanyuma tugashikira iryo hangiro tukagira amagara meza n'isuku isukura aho duherereye bikagenda neza. Ariko kandi turatera kamo n'abajeje intwaro na cyane cyane ba musitanteri murazi ko twimirije igihe amakomini azogabanuka intara zikagabanuka hariho bamwe bamwe ushobora gusanga bacitse intege bati ko hasigaye komine nkeyi sinzobashyikirwa. Ariko wumve yuko turi ku butumwa bw'Imana tubwirizwa kubandanya dukora kiretse bavuga igifirimbi ya nyuma tugume ku bikorwa tugume turiko turateza imbere abenegihugu dukora imigambi tugira ngo hasigaye umwanya muto dukora imigambi abazoza bazoshikirako basange twaratanguye umushinge bace babandanya batuza impome kugira ngo tubandanye duteze imbere igihugu cyacu. Burundi, intwari Burundi.